Mandi buliseko ne bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu. Seliphindela fika ke loxesha lokubana ke siniphathele ezemidlalo ngobunjalo bazo. Baphulaphulike lapha ke sizaka nendaba kagoalkeeper coach apha uqela kule Khayizathi sobizwa ukubana ke Mzothi lamagama lamadoda ke baphulaphula nosixolela kathande ukubanzima sawaqhela ke ngokuyasiwazi kuya kuhamba kwesizini kuthiwa ke le ndoda Mzothi engugoalkeeper coach kweqela ke leKaizer Chiefs indoda ke ithe yagaleleka namhlanje phaa kwelasenaturena nayo baphulaphula ke izoqalisa kumsebenzi wayo phanga phakathi ke kwiqela ke leKaizer Chiefs landela ke ezinyaweni ke assistant coach apha kaFernando da Cruz befike pha izolo. Le ndoda ke yakwaMzothi yona yakwaMzoki ifika namhlanje ke njengo goalkeeper coach ke weqela ke leKaizer Chiefs. Masinibalulele ke baphulaphula into yokubana ke zenzeke izinto zadilika indonga ngoba ke xa kufika ke le nkunzi yakwaMzoki njengo goalkeeper coach kweqela ke leKaizer Chiefs ke into ethethe ukuthi ke pha ke kumfana kobekade coach njengo goalkeeper coach pha uOprimo Motiba kuphelile ngaye pha kwiqela ke leKaizer Chiefs baphulaphule. Masinithele thuphe ke ngeKaizer Chiefs njengoba isenziwa kutsha uzothi ga ngokuba phulaphula ngoba ke abanye nabanye abantu basemdleni baphulaphula futhi ke inhliziyo zabo zichulumancile zidade emafutheni and ke ndiyaqonda abalandeli beqela leKaizer Chiefs ke xa iqela labo lisenziwa kanje noko ndicinga inhliziyo zichulumancile sibayeke kabanye ke abangaphandle ngoba bona ke bangagqeka into ethethe ukuthi banoloyiko ngoba bayazi Kaizer Chiefs ke ingaqokela lo coach ngaphandle izoba ingxaki kakhulu bebevuya ke xa ithatha ke o-coach abanje ngo-Calvin Johnson, o-coach abanje ngo-Arthur Zwane, o-coach abanje ngo-Calvin Hunter balapha eMzantsi Afrika bebevuya kakhulu ngoba bayazi ukubana ke abo-coach angeke bayichane Kaizer Chiefs. Xa isuka ke-Kaizer Chiefs ithatha ke o-coach abangaphandle bayazi ukubana ke i-Kaizer Chiefs izoba ingxaki. Mandini phimbali bonke o-coach be-Kaizer Chiefs ke abathe balandwa i-Kaizer Chiefs ngaphandle bafika eMzantsi Afrika banempumelelo. Zazi itimu ezininzi ezi ziyingxaki zihleke iKaizer Chiefs ke sifana noSundowns, Orlando Pirates bonke coach bebelanto iKaizer Chiefs ngaphandle zathi xa iKaizer Chiefs bakhupha zabanika umsebenzi leyo nto yakuxenda ukubana ke ziyayazi iKaizer Chiefs ke xa ithatha ocoach abangaphandle ziba yingxaki mandinethelethuphe njembali ke nje ibe incinci baphulaphula ke mhlawumbi kunikhumbuza iKaizer Chiefs yeza noPaul Doleza waphumelela iCup kuKaizer Chiefs ke abantu abane sibanenhliziyo zobuhluku ithe iKaizer Chiefs ke xa ixabana noPaul Doleza yamthatha iSundowns ngoba yayibona into yokubana ke wayenempumelelo phaa uKaizer Chiefs. iKaizer Chiefs zenomshini ethu Krali yazi iKaizer Chiefs xa ithana engxaki nomshini ethu Krali yamhlwips Orlando Pirates ngoba yayibona impumelelo zikamshini ethu Krali phaa uKaizer Chiefs. iKaizer Chiefs zenoVV ithe iKaizer Chiefs xa inengxaki noVV yamhlwips Orlando Pirates ngoba yayibona impumelelo zikaVVP kwiKaizer Chiefs baphulaphula yakuxela ke loo nto into yokubana ke bafanele ke abalandeli beSundowns nabalandeli bePirates ukuba nengxaki xa iKaizer Chiefs ke isiza nabanocoach abangaphandle iyayazi into yokubana iKaizer Chiefs ke ingayingxaki ke pha kwisizini ezayo baphulaphula ke masinipheke umxholo esingawo namhlanje umxholo esingawo ke ugoalkeeper coach kweqela leKaizer Chiefs pha uMzoki ugalelekile ke pha kwiqela ke leKaizer Chiefs baphulaphula ke uzoqalisa ke umsebenzi wakhe itsho ke into yanamhlanje baphulaphula funa ke ningene ke nani ke ngoboninzi benu ko ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.